imera ya mwe usira bibla sale sale tano soleza sunna soleza faraga
obora buwense muno bombo tuburi mukawuko nawe korerera fira kubese njoti mamu ijamira yazidi swaba twa
Cigarizar.